spoilt. Ngqabavu. Injalosa. Injalosa. Bato bato bati bonke bati. It was a man. And there's a for this representing Africans, including young Africans and true act. I'm a Tazziey Spoilt gas. Arise. Arise. Lomgangata kapa ganga buta peta batini. School of blind skin and next batish fuke zempini. Spoiled bread school of smart kala kume betini. Buso wa mungezin selling abis kumo zotini. Lomgangata kapa ganga buta peta batini. School of blind skin and next batish fuke zempini. Spoiled bread school of smart kala kume betini. Buso wa mungezin selling abis kumo zotini. Bongo nan kubosa ngela nifuleli space. But what is it for a la condition man can refest? It can lend your quarrel, suppress Tetango Pilaman. Of a leper, Lumtuana, yes, could write the foot and man. But to put a passes to me, sense a scanning a pat. Sun and thought to in the quenches into Satica. Open bonus so Naka Lingana when Natsika. Suspazil and Jason Febe, first story candy nick. It's a bona guy for Nagi to a letter, Sunday something. If Tetang get towers on Javayana Zamtika. Kozikoma ngwahlwempu wona safuna success. Yena ukhuletheketisa ndayithanda yakho stress. Akafunga mntu nibadure ndakasibonekeles. Take away ukutya kwakhe endlini akaphekines. Ansathethi kutywala obudura yendlini kuba yimes. Ibhlungu ke le ndaba kosi yakhulu iyakheka. Futhi bakhona abazali bakhe bhathi nje bayamyeka. Shabalala umntwana wabe sandle sabe lahleka. Kasendibheka njekatheka ulahleka soze ndakuyeka. Kanisithonga ndimithwasa lumkani ndisezawubetheka. Lomgangatha kapa kanga kutha pehla bathini. School of blind skin and next bathi shifuke zempini. Spoiled bread school of smart kuhlala kume pletini. Buso wam ungeza indlela ingabi sivumo zothini. Lomgangatha kapa kanga kutha pehla bathini. School of blind skin and next bathi shifuke zempini. Spoiled bread school of smart kuhlala kume pletini. Buso wam ungeza indlela ingabi sivumo zothini. Ipulilela out iphila kamnandi kamnandi. Ifwethanje ayikuthanda ugcwele ibhathi ngoba imali. Noba ungathi ubona umathi yona iphanda ithanda irani. Incwadi ayiphathi phathi khadi ze kamnandi. Ayikuthanda ungenafandi ngoba uzezisela ibhathi. Ikozi leya lapha baphi nabantu balapha ngoba yenza isikhaphakhapha le athi iyafa kupha. Manike ndithatha isiphithiphithi kithiphithi nilikithi. Iphithithithi likithi kwisilingo zethu zephithi. Ngoba yasijomba kithi lisho lothi qilikithi. Zethu phakamila kabuliso njengangubani. Awunamali uthetha naye arhade emethu ucinga umbani. Ezo zizithukwaza nazo kumahlwemva kanamngani. Wasakana so nesimilo kumntu omdala uthetha njani. Wela uchuku gwelinkani lo mdithuni ekutyela fani. Qibeleni izinto zakhe zakholapsa. Zingqondweni koba mnyama kuphela izasa. Xhuphe kwena ungene dipha kwathobasa. Nyanisweni ziqonile akazubhasa. Kanisithonga ndimithwaso ngazucima sukubasa. Lomgangatha kapa kanga kutha pehla bathini. School of blind skin and next bathi shifuke zempini. Spoiled bread school of smart kuhlala kume pletini. Buso wam ungeza indlela ingabi sivumo zothini. Lomgangatha kapa kanga kutha pehla bathini. School of blind skin and next bathi shifuke zempini. Spoiled bread school of smart kuhlala kume pletini. Buso wam ungeza indlela ingabi sivumo zothini. Elinganabukulwe ngoku likufanele futhi engxeki. And yazi sirhala kuwe loo nto mna mandi ayibaleki. Isitebi ziyafuneka canje kumele zingalahleki. Ungaphakami kwezilwakhe loo nto kuwe mangenzeki. Zungasibuza uba singabaphi nasebusweni ukungahleki. Wasamkele njengabantu ungasibonisi ubuphethe. Siyazazi singamahlwempu kodwa nathi siqulethe. Sizincwadi thina zobomi aphosikhoyo ngeke uthethe. Ngabu nebhathi wenze ngabomi yeka le mvulinethe. Nantsi intsikelelo thatha sana ungazufekethe. Sithabatha kwezindlebetsi unendlebetsi unetyala yawakhula. Kunjalo bhatha phambi ungalimala babohlula. Abanye ubutyebi cause bayalibala phulaphula. Iindlebe zakho zibaza phasudlala ndiyakonyula. Umathi wengonyama utshabalala. Ndibulala namoya wobajongelana phantsi. Makhe sihlale sicila ngoxolo ingakumbi thina apha emzantsi. Makhe sithathe iintsuku zobhola ukuze sikhathi sithobele phantsi. Wathaphathela amazwi spoiled bread chance nantsi. Kanti sithonga ndimithwa singaziboni ngathi unentlansi. Lomgangatha kapa kanga kutha pehla bathini. School of blind skin and next bathi shifuke zempini. kini Spoiled Brat skula smart tlala kume pletini Uso wamu ngezindlela ingabi sikhumo sothini Nomkangatha kapha kanga kutha phehla bathini Skula blind scanna next but sifuke sempini Spoiled Brat skula smart tlala kume pletini Uso wamu ngezindlela ingabi sikhumo sothini Tipaka misu deliver Tipaka misu wagza Tipaka misu tabza